سلام الله صلاة الله Thank you. Zimechangamka kuliko hizo ng'ombe.
Yeah.